Ngibingelele ngomangothobane. Ngizocela ukuthi ngikhulume nganakho. Kukhona abantu thola ukuthi umuntu wayesebenza kahle. Kukhona abantu thola ukuthi umuntu ebenemali, benamabhizinisi, benamatekisi. Yabo, beyimeneja la asebenza khona, beshadile. Kodwa kunede kwashona ilunga lakhe lomndeni elilodwa, noma umama wakhe, noma ubaba wakhe, noma ugogo wakhe, noma ubani wakubo. Wanede washona kwathi emva kwakhona izinto zakhe zehla zashona phansi. Lowo muntu loyo kufanele ukuthena asukume alungise izinto zakhe. Abantu bayakwazi ukuthi makushone umuntu ekhaya bemthathe, bemngcolise, bemgibeze phezu kwezinto zakho, izinto zakho zivaleke. Angazi noma ngezwakala. Kukhona abantu ababenemali, khona abantu ababesebenza kahle, khona abantu ababecebile, kodwa kwanede kwashona ilunga lomndeni. Impilo yakhe yashona phansi, impilo yakhe yaqala phansi. Izinto zakhe zavaleka, lo muntu kade eshadile. Manje izinto zakhe sezimnyama, sezivalekile. Abantu bayakwazi ukuthi bevuse umuntu oshonile, osanda kushona, bemgibeze phezu kwezinto zakho, izinto zakho zivaleke. Lokho ke fanele usukume ulungise leyo nto leyo, ngoba lowo muntu loyo basuke begange ngaye, basebemgibeza phezu kwakho, noma phezu kwezinto zakho, noma phezu kwenhlahla zakho, noma phezu kwalabantu laba abakwembethe. Mese ziyaqala izinto zakho, mese zishona phansi, mese ziyaqala imoto zakho ziyafa, mese uyaqala wena uya divorce, mese uyaqala emsebenzini uyaxoshwa. Yabo. Mimethe kuyaqala ekhaya mase ngena inkinga ngenxa ukuthi yena ushone bani. Yilowo muntu abasuke bemthathile bamphendula. Lapho kufanele ukuthi wena ulungise leso simo leso, ulungise lowo muntu lo, thola umelaphi wendabuko angakini. Maye ngekho umelapho maziyo, ngifonele. Mina ngizokwazi ukuthi ngikwenzele. Lokho bayakwenza abantu. Kukhona abantu abakhalayo njengamanje, umuzi umuntu ekhala ethi kusaphila ubani, ngangiphila kahle. Wanede washona izinto zami zavaleka. Leso simo leso siyakhona ukulungiseka. Leso simo leso simo efanele ukuthi siqale sibhekakale ukuthi lo muntu uguqulwe endlelani phezu kwalento le. Mese kuyakwazi ke lento ukuthi umethe izihlahla zakho mese ziyabuya, mese eyasuka phezu kwezinto zakho, mese eyasuka phezu kwalabantu benhlahla wena abakumbethe. Ngisho lokhu ngoba bakhona abantu abanjalo esengibasizile, ethi umuntu hayi mina kushuthi ngithakathiwe, kanti akathakathwanga. Kwanede kwashona ugogo wakhe, noma kwashona ubani wakubo, bathatha lowo muntu bamphendula phezu kwey'nhlahla zakhe. Siyathokoza umangothobane lokhulumayo, isangoma esibhulwa ngonyezi.